Bakunzi banje, bakunzi b'igikoni, bakunzi bo gufungura neza, mutazimbwe, bakunzi bo kumenya utuntu n'utundi, ndabaramukije mwese aho mutumbereye, ku mpande zine z'isi, nizere ko muri bazima, bakunzi banje bose nizere ko muri bazima, abagwa Imana bakize, n'abari mu bibazo, Imana babe hafi. Nuko cyenda ndashima Imana, kuko Imana idusaba gushima muri byose, ndaho ndashima Imana. Nuko rero muri video uno musi rero mwabonye mvuga nicaye kwa Janine TV nutuntu nutundi tugiye mutuntu nutundi ibibazo benshi mana we ikirengera ni ishure ariko gihambanze mpamagare bashashe niba ari rya mbere uje kuri Janine TV reka ndagusaba inkorere subscribe inkorere share like na comment kanda kunzogera kugira ngo video zanje uzozibonemo ba mbere ubone notification ati kwa Janine TV video iragiye ko hari bishashe nguhamagare kandi kuja mu video yanjye yaheze kugira ngo mumenye byinshi kurusha kandi ndazi ko muzoshima kwa Janine TV rero twigisha guteka gufungura neza tutazimbwe guteka inteko zitandukanye turigisha kandi n'utuntu n'utundi nk'uko mubona umunsi ngiranje mu tuntu n'utundi namwe basangwa namwe ndabaha ikaze muri rusange mwese murahawe ikaze ndabasaba dutangane video gushika duhe tuyitangurane hama gushika duheze niho mutahura kurusha abakunzi banje harige umuntu ambaza ikintu agahambaza muri commentaire nashavuga nti umuntu wujya video ntiyayiravye yose murahawe ikaze rero uno musi rero hehe reka mbanze je nisabira imbabazi harige mwo bitahura nabi cyangwa konze banje ndabakunda ndiho kubganyu kandi nanje n'icyo gituma ngerageze ubushakashatsi bwose kugira ngo bakunze banje munezegwe kugira ngo ndonke inyishu ibibazo byanyu ego haje biragoye kandi je bakunze banje ndiho kubganyu mukazobona muransa by'ikintu mukabona sindagikoze vuba mumumenye ati nta swate ntabikoresha mba ndaronka cyangwa guteka ikintu nta buryo mba ndaronka kugira ngo ushobore gutegura ico kintu ibintu byo bazi ko bizimbye yego cyera abakunzi banje bose ntegerezwa kubishura kuri commentaire na cyane cyane commentaire zihurije ikintu gisabwe na benshi kurusha abandi ico kintu kweri ndacubahiriza niki kintu rero nasa gisabwe n'abantu benshi mana we yabigeme abigeme ndabita abigeme rero ashano kubitaho pe abigeme nukuri murambo dutuntu kandi nanje bikanyohera burya ngo mbega bavuga gute ngo amango pfuta baza ugasaza utamenye sinzi umuganiye mu mbabare imigani y'ikindiragoye ngo pfuta baza ugasaza utamenye abana bakiri bato rero nukuri barambo dutuntu nkumva turanshimishije kandi nivyo byiza bakunzi banje je bamwe banyita ngo tantine ngo mami ndi mami wa wa yego nukuri mami w'abantu tantine w'abantu benshi kandi byo nanje biranshimisha yego nico gituma atako ntazogirana kumwe kugira ngo mumeregwe neza ikintu cyose nzobona cyo bafasha abakunzi banje kugira ngo ndakibageze ko uno musi rero ni kubigeme n'aba mama abantu b'abavyeyi babafisa abana b'abakobwa abakobwa mumbaza ibintu byinshi kandi ni byiza ko baza gutera ukumenya nicego ngira nigishe nababimbajije mu byumvireho nabata ego abayimbajije nabo ni mwobe maso hehe mbesha ndabihera he bakunzi banje nzoza ndababwira ibintu kubera iki naho Janine mami wanyu cyangwa tantine wanyu nkuko babamwe mu nyita naho Janine TV ataza bababwira muzovyumva nahandi suko none naho jewe ntaza bibabwira muzovyumva nahandi muvyumve nahandi rero ikintu kidasambura societe ikintu kiticha je ko kivuga atawe kibangamiye nta kibazo arije gutuma no munsi nambaye umupira ufata gutya akunzi banje rero ka ntango rero bigeme bavyeye jewe nagira rero motega matwe ndatanguye ndatanguye rero video no munsi beko aza kongora gatoya ariko birakaze reka rero jewe nakuze kera kuri generation yanje nakuze mbona utuntu twinshi utuntu twinshi utuntu twinshi bakubonze banje iyi ni ntobo rero ntobo marayizi intobo iyi ni ntobo kandi y'ikirundi murane ntobo iyi ni ntobo iyi ni ntobo shane narazibuze pe nagiye ruguru mbona yo ndazibona mana we naciye mpagarara izi ni ntobo z'ikirundi kandi uti nshatse kuvuga iki rero ngirambira bigeme imbwire cyane cyane aba mama canke nabigeme mbombombo menga baramenye ubu bamenye utuntu twishi bakiri bato ngirambira rero umumama afise umwana w'umwigeme agiragere mu bigero hahandi umwana atanguye gusonga ibere hahandi umwana w'umukobwa atanguye gututuza ibere bavyita ngo gutsirika gutsirika amabere bakunzi banje uzobishaka azobikora nta gahato utazobishaka naho azobireka ariko jewe ndavuga uzobishaka azobikoresha rero iyi ntobo y'ikirundi imeze gucya intobo iyi bona turi kwishaka dusongoye cyane ariho niki iyi ntobo rero umwana w'umukobwa ageze gusonga amabere wacha ugera ko gucya urane ntobo ucugera ko gucya ukagera ko ukagera kuko kwisonga uku ukagera ko ukagera ko cyo tuma nambaye umupira nyine ubonekesha amabere none ko James akaberekeza none nje mubona ko nta kwishima mugabo ukagera ugera ko rimwe ukagera ko gucya ugasubira gucya aho rero bakunzi banje wabushatse kuvuga iki wabuhamuye niho guhamurura byumva ariko nta majambo mabura byumva wabuhamuye wabutsiritse ni gutsirika amabere kugira ngo umukobwa wawe azogira utubere twiza duhagaze urumva kugira ngo umukobwa wawe ntazogira ya mabere mama nini atatagaye hose mbwa muramba barira afise amabere manini amanyonyo manini amonkwa manini reka tuvuge amonkwa kubere ibere ry'umwigeme rirakura rihagira gute akabyara umwana akamwonsa rigakuza ibibondo reka tuyite mu kirundi ciza amonkwa agacagira rero amonkwa meza amabere meza inkumi ugasanga umukobwa rero yarose umuntu swat inasenge canke mama wiwe azi ibintu hari abantu baruguru bazi ibintu umwana atanguye gututuza ibere i acarondera intobo agacagerako yabazi banga kugira ngo umukobwa wiwe azogira amabere meza ego bakunzi banje ego hibira yose nigiza mugabo ahigihe hari gihe amabere ava ku bwoko abantu bafite ubwoko bw'amabere manini pe basha bagashoresha bahita gushoresha hari abantu bafite amabere manini 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 bikabana n'ubwoko ariko uko naho uhoba uva mu bwoko bafite amanyonyo manini ukaba waratsiritse umwana wawe agisonga ibere n'ukuri agira amabere mu wayene amabere nyene meza bivana rero umuntu harakunda amabere ngo manini nyene nyene sinze ariko kuba bishaka azo umukobwa wawe azogira ibere ryiza naha azorongorwa naha azovyara naha azokonsa ibere ryiwe rizoguma nyene urumva rizoguma rifise inguvu rizogwa mugabo sico kimwe rizogwa kubera nyene umwana nyene azoba yose kuba niki umubiri urasaza ariko azoguma nibere ryiza kubera iki kubera waritsiritse umwana wawe akiri muto namwe rero bigeme ndababwire shaka ko tufise mama wawe cyoka udafise nyagusenge ashobora kukubwira niba ugitutuza ibere ibere ryawe amabere yawe ari hakiza fata intobo ugereko uzogera amabere ameze nk'intobo nyene bana ibere intobo ntayi mubona none wewe uko uzobushaka iko rizomera ambo fata ka bana ko gasongo ye gucya none no komega nibera iri menga nibera ntavyo mubona umenga nibera giki ginkumi ibere gitutuza ginkumi rimeze gucya ibere gitutuza riba rimeze gucya wewe uko uzoshaka ko ibere ryawe rizongana nkaka ushitse kuko ugashira kuko uburitsiritse amabere yawe nasura kuba manini acyakora amabere mbarira kura mugabo rikaba rito niba abantu babama muzosanga naha barabyaye inshuro 10 ubu ni berere giye bari kumari hagaze imoko eh naha yo kwambara iki ubu mubona imoko ihagaze yego je ndaza abantu ndaza abantu benshi akaba yarabyaye mu kubona imoko yigumye hagaze sha je ndanje sinabimenye akwa je ndifura ma wanje nyene yarakire muto je sinabimenye kwera mkananje umukoga no byara sha yego murabyo ni baba abantu zosanga naho bazoba barabyaye baguma niberegiza rihagaze baguma nimoko nyene imoko nyene ukabona imoko kwihagaza rera bakonze banje mwabyumvise abigeme mwabyumvise ni gushaka kugira amabere meza ahagaze amabere nyene atari manini birengeje amabere muwaye na amabere mato bivanye umva nini kubishaka nukuri uzokoresha intobo utsirike amabere yawe bizogenda neza namwe babyeyi abana ba mumfisa abana babigeme intobo zirahari ruguru zirahari no sindaze bone bujumbura ariko babyeyi aho mutombere hose kandi umwana w'umwigeme wawe agira songa ibere umutsirikira amabere ushire ko gucya no kugira ko nta kintu uvuga nta kinake muvuga umushire ko aka kintobo intobo mwana wawe atawe umukobwa nyine afite amabere meza urabona abantu usanga bafite amataye manini ugasanga mu nda zero nakabere gato urabyumva ngaho kugira ikibere kinini gucyanye ugacumva babigoye vraiment mumbabarire mugaba nagaciyemo je nasabye imbabazi ikigo cuno munsi n'inco rero ba bakobwa babongo none ngo twogira amabere nyine oya ibere rimaze kuza nturigabanya kandi banje nkaze wabwira ngo muti wotuma ngo mugabanya amabere oya vraiment nta uhari oya eto mugaho abantu bakiri bato murashaka kuyatsirika makazogira kabere keza naho muzovyara muzokumara kabere gashinze gafise imoko ishinze suko none cikwa cyo no munsi nico bavyeye muravyumvise mutsirikira abana banya amabere bazogira amabere meza namwe bigeme ni mutsirika amabere yanyu muzobe abakobwa nyene hari umuntu ubona ari vraiment umuntu vraiment harafise atakabere rikwe ni keza ukabona yambaye nyene nkagaswa ukabona neke ni suti ukabati vraiment uwo muntu afise ibere ryiza soko none muramba bari akaragaciyemwo ndabaseze bigeme mwabyumvise namwe bamama mwabyumvise cyiko cyo no munsi nico muzobigerageze kandi bizokunda pe pe esha nta nikirengako nuko rero ndabasezeye mugire ijoro ryiza murote imana n'abantu icigwa cy'uno munsi niki intobo rero intobo irakora umuti kandi intobo si ibyo byonyine iravura ibintu byinshi imizi y'intobo yo intobo iravura ibintu byinshi none hari n'ibindi intobo murayiza hari n'ibindi vura hari n'ibindi kora intobo ku bantu babigeme no kuba mama ariko icyo cigwa ndiko ndabitegura nzovyigisha ariko no musi ni gutsirika amabere ariko intobo irakora umuti ngirango beshi nibaze ko mubizi intobo ni umuti ukomeye cyane twaremewe n'Imana ntangorana akantu akabona akantu karemwe n'Imana kagakora umuti bayi rero mugire ijoro ryiza munota Imana abantu tuzosubira muri bwiza gukurikira ababinsabye mwabibonye n'abatabinsabye mubyumviyeho kandi aze ko benshi mubizi ariko hari abatabizi pe nuko rero kirekero gize tuzosubira bye.